Open, 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 open keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, gotta keep on dancing, prancing.